onya mi mu adefie ya da nkwa wura na se ese na eso ode ye nkwa ache ye bio na mama ye hu kwan se ye nemu eni ehie mu eya Confidence TV so ena ye hie yi me dofo me ehie on Christ se se nyame adon o te ye nka bo modern se obe like page no na wa share se ne ye wonu ya foforo so ebetimi enya eso emfaso obi ɛnna so yɛ ba bɛto ayɛ nkɔmɔ a na yɛ die ne so ɛnna kakra ni yɛ di nkɔmɔ a yɛ tu din sɛ what happens to the love after the wedding na ɛno na yɛ di ho nkɔmɔ a aba abɛdu baabi sɛ adeɛ baako a mpɛn bebree ɛde ntoto yɛ ba adɔfoɔ ntɛm adeɛ baako a mpɛn bebree ɛma ɔdɔ a yɛde hyaseɛ no enko wie yie ani se ye kakasa ahodo adofo me kakasa ahodo a me nka twi enkran fante ane ne yetete sa na emu no me ka ne obroni frene the emotional love language the emotional love language no eye odo kasa yeka na esuno obia kasa oka enimdifo ama yate ase se ɛwɔ mu sɛ kasa ne dɔɔso nanso wokeka ne nyinaa bɔ mu a yɛbɛtumi aboa ano na akɔyɛ ekuekuo ahodoɔ enum 5 languages anaasɛ 5 groups of languages na saa kasa ahodoɔ enum yi ɛna yɛahyɛaseɛ edi ho nkɔmmɔ sɛneɛ bɛboa yɛn na yɛtumi ate yɛn adɔfoɔ yɛn kununom yɛn yerenom nnipa a yɛn ne wɔn nam no ase na yɛtumi aka kasa a wɔte aseɛ na boa ama ɔdɔ akwantuo no awie yie na ahyɛ onyame anuonyam kasa edi kan a yɛka yɛ ne yɛto ne din sɛ yɛfrɛ no word of affirmation naano yɛtoa so ka kasa a ɛtɔ so mmienu a yɛto ne din sɛ quality time ebusua sɛ yɛka quality time a ɛyɛ nneɛma ahodoɔ mmienu anaasɛ two different dialects ɛna ɛwɔ saa kasa no ase nti in the language called quality time no we have two different languages a follow under saa language no mesi dialect ɛdi kan no yɛfrɛ no quality conversation nti nkitahodie anaasɛ nkɔmmɔdie a emu dɔ naano yɛkae sɛ saa nkɔmmɔdie wei nyɛ nkɔmmɔ a yɛdi ne kɛkɛ na ɛmo no ɛyɛ nkɔmmɔdie a ne botayɛ atitiriw ne sɛ ɛbɛboa me ama mate onipa a me ne no nam anaasɛ maware no me ne ne wɔ hɔ no ase na mehu nate nka a ɔwɔ ɔdɔfoɔ mesi saa nkɔmmɔ no sɛ yɛdi a nea onipa no ɛrehwehwɛ wɔ wo hɔ ɛne sɛ obroni bɛka sɛ you sympathize with him or her nti sɛ wobɛte ne concerns ase sɛ wobɛte ne desires ase sɛ wobɛte ne feelings ase ɛno nti na metuufo sɛ kasa wei mu no anaasɛ obi a ɛno ne ne kasa a ɔka no sɛ wone no ɛredi nkitaho a ɛyɛ sɛ wode wakoma wadwen waso ɛne w'ani nyinaa ɛbɛtie nkɔmmɔ no na ɛtumi aboa ama wate naseɛ nea ɔfɛ mu sɛnea nate nkateɛ nea ɔsusu ne nea ɛte saa ɔdɔfoɔ sɛ woyɛ saa a ɛma ne yɛ mmerɛ mɔ onipa ne sɛ ɔbɛtumi ahyɛ nneɛma a ɛyɛ deep down seated in ne kra mu n'adwene mu saa nneɛma no ɔno wobɛtumi adi ho nkɔmmɔ including ne desires ne aspirations mpo ne failures ne nneɛma a ɛtete saa medɔfoɔ kasa no sɛneɛ mekaeɛ no quality conversation na kasa a ɛtɔ so mmienu still under quality time no ɛyɛ kasa a yɛfrɛ no quality activities quality activities me pacho saa kasa me ka ho asɛm yi ne botayɛ atitiriw ɛyɛ obroni bɛka sɛ being together doing things together enti no nea ɔhwehwɛ anaasɛ nea onipa no ɛpɛ nyinaa ne sɛ obetime ne wo abom edi nkitaho anase ensawoso na ode akere odo enti obroni beka se to express love by being together me pese me kere wo odo enu nti ena me pese me ben wo enu nti ena me pese me no ebom eye biribi na akere se me do akere se me pewasem akere se me nigi ewo me no wa yonko fa no emu me dofo senior me ka no esa ne se botaye no ene se ode be kere odo nti no eye ebra o hwe kan se obroni be ka se you give each other an undivided attention me pa cho kasa we mu max kasa asema me ka esa phrase me use ne several times undivided attention me do fo tie onipa na we eye ne kasa ewo odo mu no ne ohwe kwan ewo wo ene se ebra one wo edin kita ho no ono ehu adwen ene befa onipa dua nyina enye se wo ne edin kita ho no na so wo dwene bibi foforo ho ana se weni ewo bibi foforo me se ne asa kasa we ehwehwe eye undivided attention me dofo obebisa se ene na meye den ene metumi anya sa attention no e de amonipa no a menwi bibi foforo ho enka ho ana se meni emfri ne so enko bibi foforo odofo enu nti na ehia se uni obi a otisa ene wo ho na woni ne edi nkita ho a ye wadwen se you are making time for the person who shed that up a bread at the amasa onipa no adofo wo ya sitrin mu wo ya wiase a ye wo ye pebre de ye eniam ahodo bebre we make times for other things ye pebre a ye didi ye pebre a ye de ekomia ahodo ne ameka ne se shed that pebre efa ma onipa a wona ne wo ho no na enya ebre ema no ene ni ni enkita ho ewo saa ekwan yi so quality activities ye kan me shedan me use the word activities because ebetimi e include enye ma ahodo bebre ebetimi aba se e bia woni no e bomu akohwe movie bi e bia woni no e bomu aye ejuma bi se ye fie djuma se eye ede ben oni na e bom aye biribi na botaye no ne se ubewie no obefi ho no makwa wanya atenka bi se sa onipei adome sa onipei enya me ho bre sa onipei ama me bo atome yem me dofo sane ameka no eye ade a ehu hie yie empe bebre no woma e wosa tibia ni mu anase eno ne won kasa woka no emfa mu ne obeye bi ama no ne complain beye se he does not make time for me anase she does not make time for me onya me hu bre oni bre a ode etie me oni bre a one me ade bom eye biribi me se sa onipa no nia ebetimi e feeling ni emotional love tank a ye di kan ya kan ho asem no ene se wo bom ene no aye biribi a e kire odo nia wo ye ne betimi aye nia e bia ono ne ne gye ho ana se nia mo be no nyina ene gye ho ana se mpo nia wo we ne gye ho nanso me hyeda me hyehye ne senia me hyehye no no ne ono adi ani gye ho no ba kan ansa na ne amome enu mani gye ho no aba enti e bia wo nyo bia wo pe bo hwe onyo bia wo pe tv hwe nanso se wo dofo no ono tv na ope hwe anase bo na ope hwe a ne hu donti e dru be bia esese wo make time na wo ne no eye sa ade no ebomu na emani hu se ninti e na wo ye na e kire ne se wo do no enti na wo ye sa ade no e de ama no edu be bia na eye nkomodie ekeke ese unya bre na one wo atrase edi nkomo maka quality conversation no asem but quality activity no any sa quality conversation no wo ye enuanom wo nanti bom enti ebra woni na ebom ayesa ade no na muti mo hon komo na eduru ba bi a mu bi sa bi sa mo hon sem wo betime bi sa mo abrabo mu ensem ba bi a ohyase efriye nia eha no nia eda na koma so onni ninu ya nomu onne na wofuo senia enye makwe odofuo sabre na moya diye ni pomu na mudi sankomo weno ebuwa onipano ema onipano enya atinkebi se wujine ne hon obroni weka se you care about him or her wujine ne hon ne hon asem enya wo na neni ebeji ese onne hon ebu omu eye esa ene nyumrei medofo mepese wo beye exercise bi e de amame de bibia ra wo mepese ochuro masemi sei e de toho ne bisa wo ho sa asem wei e mame asem a mepese bibisa ono eye asem tietia na medofo asem ni nyina ne se Mamin kan say ne timi abuao. I feel loved when my spouse dash dash dash. I feel loved when my lover anasa my partner dash dash dash. Na se chrene se meti enkan ese obi edome se oye sa adie yi anasa se oye me pese u complete sentence ne mame enti na me pese me de hwee hye ho no odofo ne me pese me kire wo ne se se utimi ehwehwe sa adie no se nka utimi bisa wo dofo no e ma ne yi sa asem ya no a ebeboa wo ama wahu ne emotional love language e ye kasa oka se eba odomu a na aboa wo ama wetimi esua se one ne bebo mu akasa akasa no se woka onipa ne kasa eboa no ema ne tewase ema odo a ewo mo ntem no enyi ema odo no eye etuma odofo meka quality activities se adofo bi wo ho a wo tai eye saa ade ewe ya ema mo memories ema mo enkaye bebre a enunti edru ba bi mpo na eniyama ye dia okai kai memories ni bia na ama ne bo ato ne yam na ama nia abro ne so no wetimi anya ho odin foforo bi a obetumi e de egina ano me hye wo nkra me dofo me se wei ye kasa ba ko a se yesua ne kan na se me dofo no eno ne ne kasa ebeboa ama ayonkofa e wo ye ntam no etumi enyi na ahye nyame enio nyam Mami wie ne sei me pese me twe wadwen edisi so ese nia yesua ana se nia ye boye mu moden si ye beye ene se ye beti ye hu ye hu ase e wo ye ndo akwantuo yi mu na enu nti na ehia se metime hu kasa me dofo no eka na metumi ene na abomu akasa akasa no na ma enigye ene asomdwie a ewo fie no atena ho na aboa ama yenyi abomu ewo yedo akwantuo yi mu odofo ene aso eya wosomfo onyame akoa osofo Abraham odrochum ene masan me ne wo edi ahia mu bi emi me paacho se ebia wohia enkyerekyere mu bi ebia wo how bi obepese ye beboa wo ebia wo asembise bi anase ne ete saa obetumi ane ye edi nkita ho e wo lines ahodo a mede e ma wo iso ne edi kan no aye tigo line na eno asoso ne whatsapp line a se ebia wo pese sendi ye bibi wo whatsapp so a obetumi e de afa aye 0277 137 564 137 564 0277 137 564 line tosum ye no no MTN line and also ube ti mi afre yen wo so no fra yen sa e be ka on sa be ka yen ye no be di enkita ho and no ye 054 054 776 776 3029 0547-763029. Na onka wo ho, emwa na wo do akwantuo no, ewie yie, ahye onyame din ene onyame.